wallahi ka bari na huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusa ayo arbi a cikin nan bane
Thank you.